Yaji, Kagame Yandili,
Dile Kagari Shelebo,
Dile
Kagari Shelebo, Ela Nime Wapa, Ela Nime Wapa, Wanadeli Wanadeli Wapo,
Yaji, Yaji,
Kagame Yandili, Medugi Aji Susa.
Kita.
You are beautiful. You are beautiful. You are beautiful.
Thank you.